Ako n'akanyamuneza karanze abana bo mu kigo c'irerero ry'imfuvyi umusamariya w'imbabazi cibuye mu ntara ya Ngozi, aho umutamukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yari yagiye abashiriye agakemanyi kagizwe n'ibiharage, umuceri, amata, isukari, ifu y'ibigori n'ubuyi, ibigoma, amasabuni, impuzu n'ibinyobwa vy'abana. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu akavuga ko yajanwe n'urukundo kandi ko umwana atari uw'umwari w'igihugu.
Umwana si umwe, umwana ni uw'igihugu. Togera uno munsi twavuga ngo hari ibintu bikomeye cyane twazanye, kiretse umutima w'urukundo. Twazanye wa mutima w'ubuvyeyi wo kumenya ingene abana baramutse n'ingene abana barara n'ingene abana biriwe. Rero turahimbaye kumva ko ata mwana n'umwe ari mu bitaro, bose bakomeye n'abagiye mu bitaro bavuyeyo. Imana tubanze tuyihe amashyi menshi cyane. Rero nk'umubyeyi ntiyoca mu rugo rurimo ibibondo ngo agahita abazaniye igisuguti. Uno munsi rero naho twagendanye muri Fondation Bonne Action twari twiyumviye tuti reka tubashire abana kaji n'udufungurwa dukeya. Kama mama buntu yasabye ko tuzogaruka emwe tuzoza vuba kandi tudatebye. Nzotuma ndafise intumwa zibangutse zizonserukira ku izina ry'iwanje no ku izina ry'ishyirahamwe dusanzwe turi kumwe, kugira abana bacu bagume bamerewe neza ndetse n'ababarera baca boroherwa iyo abonye abana barose uduta naho ntibaroroherwa.
Ubusanzwe arongoye ico kigo umusamariya w'imbabazi Denise Bucumi Nkuru Nziza akabashima cane kubona adatamba yirorera muri ico gikorwa co kurera, nawe nyene akagaruka kwibutsa ko ari abana b'igihugu.
Aba bana rero ni abana b'igihugu, ni abana bacu twese. Tukaba dushimiye Imana uyu munsi ko umubyeyi mukuru mu gihugu yashitse nawe akabara. Turabishimiye Imana cyane rwose. Hano mu irerero umusamariya w'imbabazi turashimira Imana cyane kubw'aba bana, kuko Imana ibandanya kubazigama. Nibyo kuva irerero ritanguye hariho abana bamaze kwitaba Imana, hariho abana bagiye baduha batameze neza, cyane cyane bapfa ari utubebe hajya tukiza tukiri duto duto. Hariho utwaza twamaze gusinzikara, hariho abamaze gupfa sinibuka ibitigiri, ariko turashima Imana yuko abandi bafise amagara meza. Iyo abana bangana gutya, iyo tubonye tudafise umwana mu bitaro turashima Imana. Nk'ubu nta mwana n'umwe ari mu bitaro, ababyeyi babo barakomeye, turabishimira Imana. Ubu rero tugeze ku bana 79 nibo tugeze ko kandi muri ino minsi twongeye kuronka ababebe benshi cyane. Hariho ibihe usanga hari ibihuhusi by'ababyeyi bapfa, muri ino minsi rero twararonse abandi babebe benshi. Kandi mu ntango burya twibaza yuko tuzokwakira abana 50 gusa, none ubu bageze ku 79. Ariko turashima Imana yuko irerero ryagize umugisha. Bariko barakura, bamwe bari mu ishure, bamwe bageze mu wa mbere, abandi bari muri maternelle. Rero turashima Imana kandi bafise amagara meza. Hari abagiye bagira ingwara zikomeye, hari nabo baherutse kubaga kubera basanze bafise ingwara zikomeye. Turashima Imana ko nayo ma operation yagenze neza, bagakira bakava mu bitaro, turabishima.
Denise Nkuru Nziza akaba yasavye umushikiranganji ajejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida, nawe nyene yarasanzwe ari ngaho kubashigikira mu vyerekeye imiti, kuko ngabo bana bari munsi y'imyaka 5 baragwara cane, kandi iyo hagwaye umwe usanga bose bandukiwe, bigasaba ko bamana imiti hafi na cane cane ijya yihuta nk'iy'ubushuhe, iy'inzoka n'iyindi.